He paenga pakake ki runga I ngā takutai moana o one tahua ki te rohe o whakatū. Ko te he manawa a ngā kaimahi o te papa atawhai, e kore e tāia te kau te rāno I ngā upoko hue e toru te kau māiwa I pae ki tāhaki. No Ngāti Tama, ngā karakia I kawe I roto I te āhua, e kore e tāia e nei whāngote te whakāngia no I te pāpaku rawa o te wai. I pae e nei upoko hue I te rātapu kua taha, he oe e hara I te āhua tanga tauhou I tēnei kokonga moana. I ia raumati ka kitea e nei whāngote e raru ana ki konei. I te mutunga iho ka hore he hurunga I te ngākau ātawhai, kia pūhia ngā upoko hue kia mate. Nā whaia no waiho tia ai ō rātau tinana ki konei kia meme hanoa.